waxay ahayd riyadeeda maalin in aan tago magaalada Nairobi taan isla waxa ka sameyn doonta mustaqbalka adduunka saadiga
welcome to Nairobi
magaaladan halisteeda wadata
Shop of your Simunadir. He replaced me by a bro. Hata police ya wezi kwenda uko.